sin of 4x squared y tabata 3xy plus 25 kwi parentheses tabata zozontathu za terms ngaphakathi la parentheses zingu 9y squared x plus 7xy tabata 20 kwi parentheses singayijonga ke ngehlobo luba sithabatha zozontathu eza terms ngaphakathi la parentheses xa zinoba ngabikho i parentheses okanye singayijonga ngelihlobo uba sino negative 1 phangaphakandle kwala parentheses u negative 1 ozawuphinda phinda nange term nganye nganye masibhale ke lento kwenzeke niyibone sizawayibhala ngokutsha le polynomial sizawuba nobani 4x squared y thabatha 3xy plus 25 sibe no negative 1 ozawuphinda phinda nakunye nobani no nazo zontathu za terms uyoqala izawuphinda phinda no negative no 9y squared x izawuba ngubani negative 9y squared x esibini item u negative 1 zawuphinda no positive 7xy izawusinga impelo negative 7xy esithathu yokugqibela item izawuba ngunegative 1 ophindaphinda no negative 20 izawusinga u positive 20 into esizayenza ke ngoku sizawudibanisa zonke ii-like terms ii-terms zethu ezifanayo sizawuqale sikhangele ii-terms ezino-x squared y khona omnye phayana ngaphandle u-4x squared y hayi akekho sizambhala nje ngube njalo ke yena 4x squared y elandelayo i-term sizawukhangela i-term eno-xy ikhona enye i-term enjalo ewe sino-negative 3xy kunye no-negative 7xy ungajonga ehlobo uba sino-negative 3xy thabatha 7xy izasinika impendulo engubani negative 10xy sibhale negative 10xy eyesithathu item sinobani no-25 u-25 uphindaphindane kunye no-x to the power 0 ikhona yesibini item enjeyana efana nayo i-constant ewe ngu-20 u-25 xa idityaniswa kunye no-20 uzasinika impendulo engubani 45 eyokugqibela item iyaba ngu-negative y squared x nje kuphela negative 9 y squared x imake ndifuna ukubhala ngumbalo ityheli masiyisuse siphinde sibhala negative 9 hayi mandiyaphutha mandiphe ndiyibhala ngumbalo ityheli negative 9 y squared x nanzo ke impendulo yethu.